cho bi wa je bi ti a se die ye ke bi da de wi se o ye si a e ya ni se ye se je ne mi e jan ka de bu mo mo ye nti papa da ka ti ya na da ka ti a ne ki ni e
mami e wo e mami a da ka la la de me ke e mami e wo e mami
¡Gracias! mami, yeye mobo.
Kristo wuye na ɔte ase bio na ɔbɛ yɛ wufo ne atiasefo ewura onyankopɔn yɛ gwa nkɔhwɛ bia ne ahoɔden mu ahohia boafoɔ paa amete ne bi firi soro ahenwa no sesɛ hwɛ onyankopɔn ntoma daa wɔ nipa mu na ɔbɛpepa nipa ne suro nyinaa afiri wɔn aniwa mu wuo ni hɔ bio awerɛhoɔ ne suro ne yia biara ni hɔ bio sɛ kane nneɛma no nyinaa twam soro menyɛ ɔkanifo ne kyidifo ne deɛ ɔte ase no na mi wuyi na hwɛ me ti ase dada na mi kuta owuo ne asamansafoa berɛ na ɔba ɛnyɛ adu a awofoɔ bɛte onyankopɔn ba no ni wɔn ɔbɛteɛ ne bɛtena ase anuam yɛahyiam ha sɛ yɛbɛtu yɛ nnuaba lidia badu ahyɛ otumfoɔ onyankopɔn nsa yɛde awerɛhoɔ ne ahye adeɛ nanso ɛsɛ onyankopɔn ba yɛn awurade yesu kristo wuiɛ na wɔsɔre firi awufoɔ mu na ɔte ase daadaa no nti yɛwɔ nkwan ne awie no ho anidasoɔ yesu ka kyerɛ sɛ ɛsiane sɛ mete ase nti mo nso mobɛtena ase amen yɛtoa so yɛto christian asɔre dwom yɛtɔ so dunan borɔfo no aduonum awurade nyime guanhwɛfoɔ biribiara nka hia me ɔmeme damfo nom ogya me kɔ sutae ho
Erade nye mo guanhwɛfoɔ bebe
na ɔkɔsrɛ no ware no yɛ ne ho adeɛ nyame adom nyame anyɛ na aborɔ wɔde no yɛfundeɛ ɛnan mmaa mmienu mmarima mmienu na ɛduru baabi no ɔmkɔ kwayɛ mu kɔyɛɛ kookoofuo ɔmkyɛre hɔ yie paa ɛwɔ mu aa na papa no yadeɛ kakra bɔɔ no a ɔde firi mu papa no wuyɛ mfie bɛsɛ dunsia ni akyɛ na sedanka nyame sɛ sɛdeɛ na maame dansoa wahobraseɛ nti no ɔwuyɛ no papa no wuyɛ no abusuafoɔ no sɛ wahobraseɛ nti yɛnyaa wo wɔn mu waa no saa bɛduru nnɛ masɛm ma mekan ɛhɔ no koraa no baabi ayɛ mfomsoɔ kakra ɛnɛ yɛ anka so ɔwɔ kunu Yes, look, and I found some of your one in chair. Miss Why, a woman, what do I see her? A son, so couldn't we into Hayan or a fee, ya dear Hanoa, then so. Nay, I mean that. And what did Bia Gushia be bought ashes way? One was a noa or conkran or a bo conkran or a ba. A few a year. Now one crying and will be a few. Or by your fate yet, never be a corner at any. But some means here a chairman. A dana a toss word you know. And now, Mammy Dan Swa a jay a jumaye. Eddie Frass as usual. A man nine year old one penny near friend at Juan, a Cossian Ponsa. And a war, Cossia Manfo. A Juanwa. Kwame Enchi ene yeketwa. Omi na da soti ya siye na omu waha. Mami, no wahu bra siye. Misu wane kasa kura huwa dema no. Nenso, di uwoke ena oye. Enese misu wa echa nini ya shebanya. Di enegusi ya. Ninafu, nima, adofu nina akane se, mami deye. Onyame onfa ukrensi yiye aben kesinu bebo na vreni wo na vreni wo aben kesinu bebo na vreni wo na vreni wo rine ya kubwa nesie sie o na radi dano abeno amen
yo minananom me ofanom Sana, I was said, Epa. Now, me dimmy, mammy, and who I dance here. Kakra. Now, me mammy dance, so I cast your beckon once and be bray, will be back, I say, or some what? Said the anomaly, mammy, sit here no. Would nim say, O near Benny? And the word nims any dear me. Or can you bum say your flu, my dear Bacon? And then my dad saw my area ho. Papa, papa. Remember, my dad saw you be a. And you only a share no cra to be your man. Now, was it not yet? No man, no, Timu near the animal. Remember, my dad saw you be a. Not a brand horse. Not a dog be a. So, according to ya. Some of our can say, Di papa. Now, with the papa, who be in a check. My mammy dancewa, and you will be a. Not a donny man, you know. Not a kayan, you know, you boom. My mammy dancewa, me and your son, who be brave. It did not work way, almost what you are a war. Nan so, or did it be a my aim? Ah, you had a better tree every day. And he say, And it said, What can you and I boom? A demon I walk away. Young, young, you moon. Young, you never can one boom. Say a fuma, dear Bacon. And your way, Benny, and your way, Benny. Son of Mamma, dance so I had a trier. A timestre. Mini anamina. Mumma, mamma, dance so I a power dear to you, criminal. Young phantom. Not a moy in ya. Your cock. Ya na na ba fo ho na 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 ba fo atue fo na ya ba ya maame danso ho na ya maame danso atue fo edi se na ya maame danso ani okura yinim se yekọ ba fo ho a ba fo be boaye yekọ ya ofa ya usu ho a ya ofa ya usu be boaye yekọ ya ofa kwasi ade ho yekọ na nanu nyina ho a omo be boaye ama ya nyafutuo edi mesre se ani anom na maame danso a omo se wo kọ nanso yinim se yakopon be ma ne tena bia pa Ah, e bedru be bi no. Yan so no e bi ani ye kobi. Ye kwa ye be kwa koto no na babo aye. Eti me die de meka ni se me ma me danzo akanya bom se anuanom. Akanya bom se ye fuma de ba ko. Enti eno ne da yitrimu a enne ye de ti asase so. Yakopon atum bien ka me ma me danzo a na emfani enti tena bia pa. Ye da wase.
E ba cho mi chamu.
Thank you. And I heard a voice from heaven saying, write this, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yes, indeed, answers the Spirit. They will enjoy rest from the hard work because the rest of their service will go with them.
Revelation 14:30. Amen. Yana, if we say, so best crying, I won't cry. I do not yama yem pie. Now, if you're on a path, then see a chukosia, I'm a lady. You're better finipi. Then you say, or call, then so, or that's so kind of home. The foot to out the mayor, and I might do the way I do. Yes, sir, I said, I'm in Shano. I will acquaint you out the new way. Yeah, bra. Penny, Brakuku. A man or yari. Moja finny finny ever. Then another sorrow and crying. Now, and I do your brother, you know. Moja finny finny mobile. Say you may not, you know, not a far car ever, but you must say ever far key edible to your brand and finny so. If you want no moja no arm may be. You're better finny pa with giant hoko, yeah. Then see any say. Or should show young coupon ever geno. Now our crown, oh baby papa. Yes, sure, sir, or better you.
Metalis. Wish them back as a for Benny for Nananum. Sir Penny or Bar Penny. What must it for Bar Monsieur or Hedgina? Hedgina. Ma bishie eye bia na abusua na mu e bia sida kese ma yihu nyakopon e bia sida ma yen soft penny Methodist circuit superintendent Methodist as circuit e wo se je kuma mu ma mu ha na ko ma mu ha se sa no papi mu ya bishie wa ha Now, the Abedu are of Freno. A question, dance one. You won your copper of Freno. Some brand at home, Jim. Bra, mammy, what prayer as I see sooner. And yet, the fact I say you were a Freno. And me, dear, said that's from my name. The ma and Nano. A bra, mammy, talk for me, Edamani. Bafuti, or may ye my mamma. Omo Bombo, you see, as a bomb with Nada. Now, where Jancress will be. Semutier, now that's the Noa. The Nananum be. O by the Mino. Now, may Cassa ask me actually, one way she went down. Boni kasa ni eshia eslamo ye mani ena na nma munsu e mani ye mame no yanko school ya moma ye fa ye kom kasa ni kasa na nko ya som ni enti ni osofu semo kai o se ena na ntie o se ye nana o kwanto tu ofo na ojo obuade Eti mami dance wa to bani wa anu sa ifie we mu ni e mami e fe ni e na dua o wuni petu na 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 no dance wa so ka ho aha na bro wa no ti ye ni ene ye ja mami dance wa kwa eti dance wa Kasa kwa waka eji, obuadie na odo. Iti, nima, ujende mi kitikiza mwoye, nima mwame nubiendia mwono. Mwopani mida mwase. na ma kwasira police fo se muti o se ija wo fa se ni ti abedu kwa na aban je wa ise no ni beju so nya kwa fra ni be wo se ni de eje mbira no to ma no ni wo mi o mi o ye so na aba se mi sira mo wo ma ni so de ka ta ndia to mo se ni ti so wo ko de ni wo be so ye ye ne ye ne ni mo ma ye bi aba mra so na ko bo e to pe ni bi ye ho ya ko bo da mo as
I'm Bonnie out.